ntakintu birago
nkuko novuga ngo birantunze nkuko abandi bibatunze oya nta uretse icyo gihembo naronse kuri irya filme ni wongorane zanje nta kindi kintu kuri ndaba nka muri filme nta n'umukate ndavuga ngo ndakoze filme ngo ndaguza ikiro cy'umunyu ndaguza ikiro cy'umuceri ya
none
muga gusaba
This is Flash TV. We shine to progress.
Right, all right. Hello, hello, ladies and gentlemen. Aho muri hose kumpande zine zisi. Twizere yuko mumeze neza. Iyi ni Flash TV 257. Je ni kwandikuriye leo nse desan. A.k.a. Diko. Behind the camera ari umuhungu wanyu. The best. Uno munsi turakira umuntu w'amateka. Umushitsi adasanzwe. Umwe mu bantu numva ngiye kuganira nabo ndyohewe kabisa. Nifuje kuyaga nabo.
Yitwa Ndayizeye Elizabeth.
Okay.
Umukinnyi wa filme benshi banze mu mupfakazi. N'iyindi yitwa kuri YouTube yanjye yitwa ni wowe ngorane zanjye. N'iyindi yitwa Noir Blanchage.
Okay. Kandi ijya ntuze ijya filime ya ni wowe ngorane uzi ko niyo filime je natangiye kukumenyeramo twagiye muri Fest Cup icibi ya kabiri nimba ntibeshe.
Eh 2020
Jenny bugamenga hari muri.
Cyancanze.
Oya nta kibazo. Nashaka kumvisa abantu gusa yuko hari ufilme n'umunde wari warakozwe itwara n'igihembo imbere yuko batangira kuko banacane mu mufakazi.
Mu mufakazi
ahantu abantu bavuga bakoreye amateka menshi bikarangira na dog tumuteye indongo.
Dota.
Uyu munsi
nawe. Uramvuga n'ishakira sabasi.
Uyu munsi nawe ucikire. Nemenda kuzana muri fresh ndabe yuko basi wavuga ngo yego.
Eka turabe imitoma yakwifata.
Mareza sinemero ya gutera imitoma no munsi. Sisi dog tawandu no munsi ndi journalist. Okay. Uzi abantu benshi bakuzi nk'umuntu mubi kabisa. Mubi umugore cyangwa umukobwa ateye ubwoba. Ese bijya bintu nyine nakomeza no mu buzima busanzwe.
Sha mu buzima busanzwe kweri sishaka kuvuga ngo ndiyizi abandi bantu ni bashobora kumenya mugabo kujya ajya amakomantere bagize kuri YouTube mu mfakazi sha barante n'ubwoko ara bavuze ngo bazontikura ko bazonkubita harageze aho ninyegeza nyene sinze nda cyaha abantu basi ntibari bwamenyere cyane nkatinya nyene mbona ko zijya mu message zishobora kubazo mugabo mu nyuma nabonye duhuye n'abantu aho nyene babyakira ibisanzwe batahura ko ari filime
hari amakuru mvisa yuko ngo bigize kuba uri mu rumonga ahubwo abantu barakwiruka ko bavuga ati ibi bikubita
nari mu isoko namaze igihe kinini ntatsubira no kujya mu isoko
bari gushengera nyene hamwe ubona yuko bakwata
ko ndumugesera nyene
Sabtaye ngo bya filme no urozi.
Baratwa. Murabuga
abantu bakabona nyine ibintu menga nivyo tu.
Sabaratwanka baranka abantu bakina ama hore mabi. Mugabo vrema baba baturenganije kwa tuba tuko dukina mu ishusho y'undi muntu. Y'undi muntu
atari umwanya.
Ubundi kujya twe tuba dukina nibaza ko atari ko tuba tumeze.
Ariko nyene Belize wo muri filme ahuriye he na Belize w'inyuma ya filme. Belize umwe mu buzima busanzwe n'ujya tubara muri filme. Nakahe kantu bapfana basi. Uraze abantu suppose ko atari na wewe mugabo nawe abo bantu bari muri filme mugabo ko kukabona abanzi kuko niyo wiyizi gusumba abandi bose
siko bo Belize wo muri filme na Belize wo mu buzima busanzwe ni umuntu umwe kubera muri filme aba ariko akina ubuzima bw'undi muntu
okay
kandi buri reyeli aba ariko akina ubuzima bw'undi muntu ameze kujya kuntu Belize wo muri filme ariko arakina muga Belize wo mu buzima busanzwe ameze uko ameze nyine
wewe nashatse reka ndagure nk'akorero nashatse kumenya ngo nimba nk'ubu hariho nka episode wakinyemo biboneka yo kuwagize umujinya ufite ishavu ryinshi iryo shavu n'ubundi mu buzima busanzwe ntibishikarika gufata
bo elegadi ho Sorry, ndakwise ndi kumugana na kimwe.
Oya nange nta kibazo barakanye.
Ega gukara ushatse kuvuga gukara.
Yego.
musanzwe gukara nta muntu numwe adakaze iyo bikenewe noneho ubira umbwire ko udakaze hageze kukarura kara
eh senda nakaze cha
naje nuko urumva hageze ko nkarandakara ako nkunda kwitwengera kunyene umwe ngondikirofu
nico cyane ntangaje yo twitanga kuri ikiganiro nari mfise nubwo batese umuntu arahava anyereka n'inyinyikwe arahava twenge nari nzenye kuza kuburi wa wundi wa muberiza kaze mwavuga ati je tsapasi wanje nta mubonye ngo bamara mwavuga ati do bintu byo rukundo nazo ngene ya TJ nje nkunda ndo kajya kana bavuze gute we ntukundwa urakunda
kana kabwiye wewe sinkunda sinkundwa ndakunda eh niko navuze
uko kandi wasanga ramuze ngo musanzwe ari kumeze ngo abantu bameze uko avuga ati je ntikundi umuntu wewe ntashobora kuza ku kumprovoka ngo ndamukunde cyane je namukunze cyahore uko siko nameze
ibyo prema havuze ibyo tubuye kene ngo
oya nako kandi tukavuga rega beri abantu babakurikirana baba bakeneye no kumenya ibintu bimwe bimwe mu buzima bwanyu bakamenya ati babasitare bacu bameze uko
ubundi none umuntu agukunze urukundo ruri kwinshi hari urukundo rw'ubugenzi urukundo rw'umubyeyi urukundo rw'umubanyi urukundo rw'umujama
reka ndabitomore kwa urukundo rutuma umuntu umwe yitwa umugore
w'umuntu
akamugaba he basi reka ndakorohereza inshuro waba waragiye mu rukundo of course nimba waragiye zose uko zingana dufate ko ari zitandatu nubwo ndakwishuriye ni zingahe muri zo ari we wafashe iya mbere kugira urwo rukundo rushoboke barurimo
a ntangura kukunda
ya
sindaruronka ubwo
eh ntaruri gera ruba
ntangura je kukunda umuntu
eh bose baragukunda bako propose aho gukemera
cyaje sinzi ngene no bivuga kwe sinzi ngene no bisigura ico kintu eh
ariko kirasiguri zose sinzi mpamvu uri kura kinyegeza
oya sinzi ko ndakinyegeza
cyane ti ntiwigeze abantu mu rukundo
aho no bandiki ko
Yeah,
oya musa gusa ntibiranshikira ngo barije ntangura gukoboza umuntu oya ntibiranshikira
ariko nk'umuntu wese
ahubwo numva ashaka binshikira nyene kugenda binyene bimera abantu bitisana nanjye
oya eh nkakugira nawe wa mwazi ko bisaba ni bose rero gukeneye ngo n'imero zanje ngo ufute ngo kwakwa
aba ibyo ntabyo novuga
none ntibirashika
umuntu ashaka kumwankira utamubabaje
eh ntibirashika nk'ubu ukabona nk'umutipe kumva nyene agatima karasinje to ukavuga ati no muhungu nawe ndabona ni refresh
cyabso utuntu twinshi mu mutwe tupakiye ngaha baza kwivyo bitonanza mu cyane
oya
eh
nta mwanya wa bironke
si munini vraiment
eh ese bere mu buzima busanzwe intuze hobby yawe niya kintu dore wazire basa ahantu hari umuntu usanga akunda koga muri piscine hari umuntu avuga ati je ndyoherwa ndi mu bintu bya romance niki akantu iyo ushatse kunezeko watingira ni sura uja mu biki
mba kenshi ndaryoherwa ndi kumwe n'abana banje ndafise abana
arafise abana ureze
n'abanje nabo ndeze
okay
ndakunda mbe kumwe nabo
uri kumwe nabo ni wowe munezero wawe kandi se niwanga icyo kintu gishobora kuba aricyo nuko bateko barabona nabonye umwe muri bo no banzi nigeze kubona nawe kenshi nabonye baje baguherekeza kwanza ari benshi
yego
kumbe nabikora nyene kugira utore umunezero wawe
ndakunda kuba iyo kubera ko bambona gake basa nabireza abana banje kubera mba ndi kure yawe rero urumva nka samedi gusa samedi chika mu ijoro ariko dimanche sishaka gusubira ku kazi sishaka kuduga ntabanje kwicarana nawe
mbehe mu buzima busanzwe ko ari iki apare ya film cyangwa nyine utunzwe na gasinema
oya sinema nani kiro cy'umunyu ndayironka
oya
nukuri sinema ubwo ifa ko negera
aho nenda kwaze pe inshuro zose umaze gukora n'umuntu ukarwa kabisa nk'umustar ari karakomera cyane ibintu bya film ufise film wakinyemwo iremereye mu gihugu ufise na zibiri zo umaze gukora harimo ni yatwaye igihembo gikomeye muri festival bivutse yuko kugera no munsi ibyo bikorwa byose n'izina rimaze kubyibuha nk'iryonzi kuri wewe atari kugaburira nta kintu birago
nkuko no vuga ngo birantunze nkuko abandi bibatunze oya na uretse ico gihembo naronse kuri ijya filme ni wo ngorane zanje nta kindi kintu kuri ndabanga muri filme nta numukate ndavuga ngo ndakoze filme ngo ndaguza ikiro cy'umunyu ndaguza ikiro cy'umuceri ya
none
muga gusaba
ibyo nibaza kuri ibyo example nk'abantu kwagiye tuya akabakina mu mufakazi bamwe bavuga ko afite ama contract andi banahembwa ni none wewe akarara mfatire kuri imwe gusa umufakazi nta kintu kurayo
mumfakazi
ko muri tuwafa tuzi bahemba kandi bakanahemba neza
oya ibyo si wafateje sinashatse guhagararaho nashatse kukubwira muri filme je nkora
ziwawe
ziwanje nta kintu ndahakura nkuvuga nsanga rije ndiko ndashirayo ntacho ndaronka kuri filme zanje uretse irya iyo irya ni wongorane zanje narose ku gihembo nta kindi kintu ndakuramo na kimwe ana kimwe mugabo nditeze
kucumenga biracinte gukunda menga biracinte ni iki basige ni iki gituma ubandanye nubundi ukora kuko nubundi azufisa ama project menshi nubundi muri film kandi ata feedback ata nta musaruro biriko birago
je nibaza ku intango imisi yose yamigoye umusaruro hari umunsi umwe imana izo bikora bikagenda neza ariko ndibaza ko bizogenda neza kuko none ko abandi bibatunze ntajengira nuko nkiri mushashe ngira nanjye bitontunga
kumbure ho barantu bifira cyangwa turabishiramo amaguru gose
kwanze cya mbere ndabikunda sinavuga ngo sindabishiramo amaguru ndabikunda mugabo kandi sishaka kubiguza akaraka mfise kuko ako karaka niko kantungiye abana kandi urumva na kamisi yose sinoda kukaguzana nibi ntaramenya ngo bizomfasha bizomuntege imbere cyangwa bizogenda gute ariko ibi kubera ko ndabikunda ndabikunda vraiment cyane
kandi nimba niho ndabitaho neza ni ngica kintu bavuga ngo passion iki ni byo mu passion mu kintu nica kintu uvuga ati nubwo ataka intuco mpumuga nkabona yuko basi ikiri muri jewe nagisohoye batuvyonye nabirakwiriye
je yonza kuba mfise nk'amahera mvuga nti ndafise amahera bimeze neza
n'imiyoni jana wazitura yo muri film
nozishirayo nukuri nozishirayo numve ko cha kintu niyumvire kije kintu nanditse ndagitanze ndagitanze
kikigize abo gifasha rero apari karakora imigambi byo babimaze iki nko gushora ama miliyoni mu kintu kandi utabona ukuntu kizokugarurira atanyungu ko wacumenye ngo umuntu ari karakora urudandaza
rutu inyungu izoza izoza niko rankiri mushasha nukuri izoza izoza je ndabyizeye kuzoza
hari hagacu hari ikintu bitagacu le signe avant couleur
bon kwanza urabye nkuko ngene iyi filme yanje bayirabye iyi noir blanc inshasha iyi filme barayirabye rwose ngirwa ko ndanabashimira abantu bose bagize sabone biyabonesheje kuri chaîne yanje ndabashimiye cyane na filme barayirabye cyane ngeze muri 25,000 mu kwezi kumwe umva ko ari kintu cy'amateka no kuvuga kuri mani baheza gira abantu bose mwarabye filme yanje mukagira ama commentaire nta commentaire nimwe mbi nigeze mbonamo mani bampezagire cyane yego
bihege ntware bara bashaka kuvuga icara cirabura cyangwa ni cirabura cyane
bo iyo titre yanje nkuko nyene
ariko hari ukuntu niyavuye kuzamwa se nago kiremwe andi ko hari ahantu ihuriye n'ivyo
ari hariyo ahantu ihuriye na film fate ijya filme nayanditse nayanditse ndiko ndaduga nuko uvuga scene ya mbere yanjemwe mu gitondo ndiko ndaduga ku kazi saa 1 n'iminota 2 hama ncanda yandika muri telefone ndayandikira urya mwana wanje kugira ntiyavinyika iyo sene njemo ntiyave imbamo munyuma urugendo rubandanije numva sene ya kabiri umengo nayiraje nayo nje ndayimurungikira kugira kubanze gufata umwanya kuyo gusubiramo niyumvire bigena ko ndiyumvira hama icatumye ndayita noir blanc narayise amazina ashika kundwi amatitre ashika kundwi narahejeje kuyandika no barahejeje no kuyikora
ntararonka
yego irindi hera ntararonka ndavuga ndabona ko kabisa bimbanya amazi rero nca mfata ndabye filme ngene meze nca mfata amazina nkindwi amatitre nkindwi nca ndagiye nca ncagura mwijya kugira basi n'uyibonye yiyumvira ibiri ndani kuko hariho amatitre ushaka kugira umuntu agaca abona byose irya rero nayigize kujya kubera nise noir blanc kubera indani mu buzima bwa filme harimo ibyiza nibyo nise blanc ama n'ibibi ubuzima ngene bwagiye buhinduka
nico bisigura nico washatse gusigura
ya nashatse gusigura nyine ko imana ishaka guhindura ubuzima umuntu
ya so ni munca make rero urabye filme noir blanc wari kuravuga ko iri kirandika amateka hirya no hino kandi nivyo nanje namye ndaba kuri YouTube gujya nk'umuntu mushasha nka wowe igeze ku 250,000 by'abayirabye ni ikintu kidasanzwe n'ahandi kitakunze gushika so ni tuvuye kuri titre gato ni zihe nyigisho ziri ndani cange muri make ubutumwa washaka gutanga umwe butuma n'ukurikira ikintu kiganira taragira yocaza kwira
ubutumwa nashatse gutanga nuko hariho kenshi jewe nkunda ku nkunda gufatira ku bantu bafite ubuzima buri hasi cyane hariho abantu rero baca bashaka guca bi bwa buzima bwabo bubi barimo ugacume ngo n'Imana yarabahebye ariko nibaza ko atari ko bimeze Imana nibaza ko ta muntu iheba si nta bintu by'Imana cyane noja mu kuko nzinabike ariko nibaza ko ata muntu Imana iheba ahubwo twebwe nyene turakwiye kuva hajya ahantu turi bishobotse karaba ahantu ushobora kwigeza wowe nyene utarinze gusaba umuntu burya gusaba umuntu birababaje munabe
gusaba rero uradi je ufunda bifata gusaba je mbona bitababaje ahubwo guseka burya gusaba
no gusenga gusenga nyene nashatse kuvuga nashatse kuvuga guseka no kuvuga iki uno musi je ndaje dufata ndafisa abana ndaje ndakubwiye nti nkubu ndafiso ibiharage mbufu sivyo urampaye singiye kurondera kugira ejo nzokwihe ejo nzogaruka no nzoma
ejo ngarutse n'umuntu kumbura afise umutima mwiza yo kongera kabiri
ntazo bari kwarakugira nabi nahaguhaye ntazo bari kwarakugira neza nkuri umuntu ariko araguha nakoreka hukura ahubwo kugira nawe wironderere rero bigeje iyo film ngene kubatara ibona ngene ico nashatse kuvuga jewe kwanza inspiration ikuye kumubanyi wanje kumubanyi wanje ahantu aba mu nzu y'umuntu sinzu yiwe sininza panze nizanzu usanga zikiri mu mashanje
kandi muri film nakabonye ahantu waba abana bakina sinza ba mama babiri baje kuraba
yego
barajya ahantu bahimbireko kakamuri yo hararenze kabisa
yego
ufite harimo ubuzima ni film irimo ubuzima uri kurara ubona ifise nyene byinshi sigura kandi bwa buzima bwo mu kibano bw'abarundi batoye warukiri kurasa
rero uyo mu mama je misi yose n'amasanga yicaye n'utwana twiwe kuko utwana twa turakunda kuza gukina n'abana banje nkama misi yose mbyutse nteramye nkama ndamubona ari hajya nyene muhira nkimvira babayeho gute nkabibura kumwe nababayeho umva nyene biransize mbajije ndabaza umukozi wanje bakunda kuganira acambwira yuko acambwira ko umugabo yamutaye acambwira ko ndamubaza none abayeho gute nabajya abana acambwira ko agira amesera abantu amesera impunzi abantu urumva bishitse akaronka izo mpunzi amesa niha agira aronka icagaburira abana rero ncambona yuko umuntu adakwiye kwicara ngo aguma asega kuko urazi ko hari abantu benshi baca bagenda badodora ku mazu y'abantu basaba ako bijya buzima bwo gusaba birabaho mugabo si ikintu uhanura umuntu agifise amaboko n'amaguru akomeye afite ubwenge kuko nimba ndagusabye 10,000 francs ndazi ko nshobora kujya kudandaza ivyema canke karanga tukabaho ntiriwe ndajya guta ubwoko hariya nyingo ngendane n'abagabo b'abandi urumva nuko
wakira gute abakobwa uvuze akantu ko guta ubuntu kujya mu bagabo n'ibiki nibuka ikindi kintu n'ubundi kiri ko kiravugwa cyane hano hanze wanashaka bakunda gusa n'abagiriza abakinyikazi ba filime wakira gute umuntu ubuzima babubaye nk'ubwankira agahitamo kujya kurondera uburaro n'uburamuko muri za ngeso mbi
zo kwidandaza
ya
cyane mu muntu nta na umuhanura ko yovaye nyimba yaranabitanguye umuhanura ko yovaye kuko kuronka ubuzima simpaka ugende
utondesha
urumva kuronka ubuzima hajya ni ukugoka n'ukuri kw'imana ni ukugoka pe kandi ni ibintu uba uri kurakora nawe muri wowe utanabikunda ntuba ubikunda urumva ni ibintu ushobora guheza gukora ukumva umutima wawe uranababaye urumva basi nyimba wagiye kubikora icyo wakuyeyo genda urabe ikindi kintu gikoresha basi kiguteza imbere uko niba utiri urasubirayo
nicyo nagenda kubwira je ari nkuru nagenda uva muri sosiyete zivuga ko hari abantu baronkeye hajya ahantu bakakura ubuzima tu none nk'umuntu ushobora kumva ngo afise parisere yiwe kumva umuntu afise umuduga mwiza uwo muntu uko ucumeye ngo urudandaze guye ko arateye imbere
ibyo sinzi ego sinovya nkabariho mugabo nukuri amahera ukoreye araryoshe ukoreye ugakora akazi ukoreye umuntu akagushimira akaguhemba ako kazi kararyoshe nakubwiye urashobora kuyaronka ayo mahera n'ibyo sivyo ukaronka nayo maparcel ukaronka n'inzonzo ukaronka n'imiduga mugabo na mahera wenyine uzobona kijya kintu kibukaho cyavuye ugasanga nawe nyine urumbura babaye umengo nakijya kintu umengo wogita umengo wogira iki kubera iki hari ibintu bibi wahuriyeyo nabyo
bivuze yuko ibyo bintu niba niko ndabyumva ufite uri kuvuga ngo ni cya kintu ushobora no kuronka ngo ugasanga nta na onere ugifisemo unacibutse kirabyo hamwe rero ku bakinyikazi ba filime ibizibino bintu muhura nabyo
ndabyonzi kuko cyane n'umwanya je ni mfiti je ntabyonzi kwere
wazi dufate kuba office umva ikintu kivuga yuko ibintu ndakubwira ndiho ndakubwira so rusako witwa Jennifer ni mukinyi wa filme mugenzi wanya kolera filme nawe ne hanyino muri industry mukoreramo yatubwiye ko intambamye za mbere bari ko barahura nazo nukurondera baba promoters aba journalists aba producers nabandi bagabo ba manager bahora mu bino bintu bashatse kubicura ngo babafashe ahubwo bakabwira yuko icoje imbere ariko babanza kujyamana nabo
cyangwa ngiye ariyo mpamvu naramuroga
wewe ugeze hano no munsi utangiye no kuba umuntu w'umustar akomeye mu bino bintu bubaka ne kuko bitandukanye bano bantu nturahura nabo cyangwa wowe uhura n'abamarayika ahubwo ati twikorere nta
kintu cyangwa nta muntu n'umuje turahura nako iyo nkoze filme ndayikora ku gatwe kanje kuvuga nico gituma nikorera filme gake nikorera filme gake
ariko wari gukoreye hari umudirect keshi babari n'abahungu
ndamuriha
urakenera umunyamakuru no erega nabandi bababarishe yavuze ngo
yatigeye no muriha agace yongera akambwira ngo tujyamane namuhaye akazi sha
mugena wowe ushaka kumuriha akakubwira ngo ni wirekere ariko give me something
antuka si bose bameze uko urekana n'uyo onye ukaja kuwundi eh si bose bameduko nibaza ko bose batamezuko muganje sindahura nabo kandi
bose siko bameze
ko imani bandi
nanje siko meze bose siko bameze ko nanje siko meze mugabo yavugiye muri rusange ofite ibintu iyo umuntu ariko avuga ko ibintu bigeze ku rugero kwa 70 kwica numva birarenga mugabo ni kuri kote yiwe nkeka ariwe yakomerekeye aho hantu kuko yaranemaze ati je hantu naranahakomerekeye ibyo bibazo mpura nabyo kenshi aranashi imiravuga ati natangaye bwana diko kubona ntumira mu kiganiro cyawe tugakora tukagirana utigeze ucisha mwako kantu
eh ntuzobicishemo ndagwanu urabireka cha
oya gende mwana wima
urabireka vrema nta nakamara nta nakamara
ubyakira gute rero haba kuba ku banyamakuru aba promoters aba manager bitwaruka ubabona ubyakira gute
Cyane baza kwiyonzira barimo arimbi ni imba umuntu bamubonyemo impano cyane bakabona kumengo ejo arafise handi hantu ashobora gushika niba mufashe batiriwe bararabizonye yego niba mufashe batiriwe baraba aba niba rondera biwabo bareke ujya umuntu yifite impano areke kuvangirwa mu mutwe gaba bangiye kumuvangira
hanyuma mugihe sindiho ndabishigikira pensile niba twa turabiyaka kugira abantu society imbe ibintu ko bimeze bishobotse tunabirandurane n'imizi ugufashije nawe ibyo bintu akagusaba mugafise nico akumari abagize nawe
subira mutumve
ikibazo nacyo wumvise
zumirira mutumve gato ndagitahura
ugufashije nk'ubu bituye umuntu akagufasha kumenyekanisha ibikorwa byawe mbere agashyiramo n'imitahe umugabo nico kintu nacyo kikaziramo kumbura akabigusa wanashaka bikaba ese abigusabye afise icyo akumariye uwo nawe nyine ari muri wa mugwi w'inkozi z'ibibi
nene ari muri bo nyene numva afise cyayo we yakumariye yakikumariye mugabo yakikumariye kubera impamvu ziwe ntuvyumva se naho yashize mu mutahe wiwe none imbere yo gushyira mu mutahe wiwe imbere yo kubigusaba ntaba yabonye kwanza uyu muntu reka ndamufashe arafise impano kanaka arafise ho nzomugeza nanje akangeza kuko ni magiriranire sivyo nimba uri kuramfasha ntuko mfasha kuri gusa kuko ni imana ntakidukorera kuri imana turayibwira ibishaka tuyibwire merci
yego yego nico nagenda kubetese hari ikintu cobura nta muntu n'umwe yokora ibintu atayindi nyungu nabafisemo nubwo ntemeza ko inyungu ikwiye kubiyo
atayindi nyungu afisemo nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukorera umuntu kitagira inyungu
muri ico gihe rero abo bantu batahura
urabona niyo ufashije umukene umukene urabona ufashije umuntu adashaka kugusubiza none hajye babaze ko ubuhizi ubushatse akubwire gusa imana iguheza
gihe
iyo jambo ni jambo rikomeye cyane
ni nko kwinvestisa mu mana ati nanje imana izinyubuke
imana izokwibuke nuko
none tubatahurira abo bantu bavuga ati cyenda gufashije nawe mfashe
kumufasha uko oya
yamuvuga ati mufashe aguhemba guha amafaranga
naguha amafaranga canke umufashije kuberako ubona ahantu muzogezanya sivyo murasaba muzogezanya mbwa mutari muri ivyo none kuberako utabivuze karatarazana impano yiyo
basi ngo abari byo mwubakira ko mugari mwoheshanye ngo umuntu ko murakora ibikorwa bya filme muziki n'ibiki kubera hose ngo birahari hama abakobwa nabo babibayemo rero sasa bakanavyemera we ubu babona gute muri monde professionnel yabo cyane cyane mu bikorwa bariko barubaka
biyemera ko babi
ibyo bintu bakabibamwo nimbarabo babitura bakabakira kugira ibikorwa byabo babipushing iterambere ryabo uribonaye
abo nibaza ko batazojabuka bazogarukira hafi
kuko
kuko uri muri ibyo urana no mu rukundo murakundana n'umuntu wa mabigahera n'ukuvuga nyimba urya muntu ariko aragukorera kubera ko mwajyamanye bizoshika mushwane mufa kantu akazi kawo gahagarara ya migambi washaka gushika ko ice yicara n'uzo cyujyamana n'isi yose n'uzo cyujyamana n'isi yose kugira ngo umutere imbere aho bazokumara
I'm going to go to the hospital. Hambavu y'amaviews ari karaba menshi kuri YouTube nawe nyine nimwe muri feedback ariko urabye kurundi ruhande feedback abantu ama message uri kuraronka hijya no hina huca bariko barayakira gute
sha nkuri wow ubaho kabisa mani bahezagire cyane yabarije ntangije runo ari bahaye nkuri urabye ngene bandabiye film nkuri barabye film yanje cyane barayipartage mani bahezagire gose
pero ubanye neza n'abafana wewe kome ngaho kuno kundana n'abafana babo ndabivuze mbona nyine tu
oya baragize amakomentere mabi bayagize mu mufakazi ariko muri iyi wanje hari amakomentere meza gusa
eh
nta umwe na bya bya hanakorera mu mufakazi
barabivuze
barambiye ko bamba bariye tubanye neza n'ukuri niyo duhuye ubunye bara baramvugisha ariko bwa mbere nari inyegeze
hari umuntu yakubonye kare ibyo mu kiganiro aravuga ngo wa muntu ngo yigera ku mitabi ngo yibaze yuko no mu buzima busanzwe waba uri inyo birashoboka gasoma yewe
oya na tabinyo wapi
ariko buryo wakanyoyemwe ngo wamenganye
bona uko nyine nariko ndakina kandi nashaka ko abariko baraba filime baza kuryoherwa n'ingene ndiko ndaviva
cyangwa byakunda nje nkajukunda bitahura byerekana yuko ahubwo uri umukinnyi mwiza nimba warakinywa itabi nyine ukarinywa bigafata uri umukinnyi
mwiza aho yaramboreje iminsi ibiri nayamenetse umutwe iminsi ibiri yego
shakariya kana
no wanywa itabi barakomeye
wagatumukirijemo nawe nyine umutwe waramuriye ubwarabe ni atari wafashe umukozi w'Imana mutera mu imyozi
ariko arantera umutsi ariko arantera umutsi mu mubi ashaka kunyankesha sabasi wanje
ariko aragutera sereve
ni toma
nawe asanga haraduka
ebana kareka
ariko mbere urazi kenshi umuntu mu bantu bakorana nubwo mwamuhuje umutima nini n'amahari umuntu uba wiyumvamo cyane hajya n'uwe mukenye mushikirana gose muri timu umufakazi mushikirana gose uba witsanzura ko tu
cyeme ngo bose ndabisanzura ko kubera tujya gukina ntitugenda twese ngo abakinnyi bose bamupfakaze tugenda abaduhurira muri scene imwe bose genda kwiyumvamo nta nakimwe
oya se navuze kwiyumvamo bose n'undi mwiyumvanamo ariko uwo mukunze basi kuba muri kumwe kenshi nk'iyo muri turu naje uwo mukunda kuba muri kumwe
sha nta n'umwanya wo kuganira rero bujya bujya ndonka wo kuganira nabo oya kuko mbafise umwanya muto nakubwiye ko mba mu rumonge rero mbanje gukina hari gihe mba nabahaye programme yanje y'igihe nzobabonekera bagaca bafata amasene yanje yose bakayankoresha no kuvuga nca mba ndi kumwe nabo dukinana umwanya wo kuganira ntaho hari ko tuba turi imbere ya kamera urumva nugukina hamuhejeje ugataha
bivuze yuko n'ubucuti atari kirenga hagati yabo musanga ibimuga
kiretse kuma message cyangwa gutelefonana ubundi kwicarana ngo turagiye ahantu bimaze kuba nka kabiri gutyo umengo ni kabiri cyangwa gatatu
ariko warateguye urubanza mbona baje ari benshi
yego
nijeje nyine utatumiye shaho umwana
muri nakubuze se wari uri ariko ntibabonetse imbere ya kamera
ya oya nyene twereka turafise andi makamera cha inbox tukabona abantu bahantu
nakabanga kanyu
karakabanga kanyu filime uri kurayibona he Gabriel ugeranije naho watangiye kuyiraba iri kuko ndazi watangiye kuraba imbere yuko kina ndiko ndavuga filime y'Uburundi muri rusange
filime y'Uburundi igeze kure mona yego frame je biranyangyohera rero bino bintu kandi ndagutera inkuru kare twahora tujya twaje mu
masare berekana yamwe amasinema
twira abana twaje mu masare gatusanga ajya amafilimi y'abatanzania ana kenshi no twirabira RTNB ngo na Star Time ntiyari bwavume
siyaza ko yari nahari
Star Time yari
sinze kuvuga kiriya gihe twari abafilime je nkano nayirabira
ariko masare rega nubara cyahari
masare muga nubara cyahari
no kuvuga iki umuntu aravuga ati program ya Star Time iyi filime bayisubiyemo gacusanga ugiye muri site abarundi bariko baradushigikira cyane kandi Imana ibahezagire n'ukuri kuko kare bitwirabira iby'abanyarwanda cyangwa ugasanga turabye byo muri Tanzania kubaza igifaransa nico ngeze ugasanga tugeze muri Nigeria
ariko barashaka kwinjira muri sale ukabona umuntu ariko araba filime y'umurundi nibyo nanjye amaze iminsi ijana no ku masudio nkumva nk'ifilime runaka nzi irikiravuga abantu bona bayiraba mbere baje no kuzifatisha
maze no kuzibona no mu matelefone y'abantu ugasanga barazigize mu ma twa dutrike two mu matelefone
utumemoire
utukarte memoire gasanga baragashizemo umuntu afite agatelefone kagahinda gato ugasanga yaguzaga karte memoire yashizemo nk'ibyo urumva ko ari ibintu byoshye
ni ibintu bizima kabisa muga aho novuga ni ku ruhande ko kumenyekana ku ruhande rwo kanoti nubwo watangiye uhakana ati je nta kenshi karaza ubibona gute muratangiye kudanga
kuvuga kenshi atanagake ndaronka
nta nagake
Oya mugabo jenzo karonka nitwa ndayizeye kandi ndizeye kabisa ko bizogenda
Oya ni kezo y'umwanya ufite ubura zikunda kubona usa n'umuntu wateze imitega hano umwanya n'umwanya igihe itangire gushibuka
yego
ni ukuvuga igihe itangire ko kugaburira
bizogenda neza
ni igihe kitari bwagere mugabo navuze muri rusange tuve basi kuri wewe na urabiye ku bandi nta mu buryo bijanye no uvuga bw'uburyo nta kantu ubona bitangiye kuba kuko bibaye ari kumenyekana gusa bitaratangira gutunga abantu ntitwavuga ko filime y'u Burundi harahirikira
nivuze je nyine
tuvugira industry
navuze je ko ari je ntararonka sinavuze abandi ko abandi birabatunze yego
nk'abandi batunzwe na filime yego urashaka no kuvuga ngo barabitunze kandi ugasanga
bariho babyivugiye ko biratunze kandi vuba birabatunze none ushobora kugira ushobora kuba wipangiye inzu ukaba ufite deplacement ukaronka icyo gitoro buri munsi cyo kwideplasa no kudeplasa abakinnyi bawe ukigisha abana amashuri azimbye dufata ntazimbye gusa ugazimbye ugashobora kubagaburira ukwezi kugahera amezi abiri ata muntu usabye ukura hajya ahantu umva ko ibintu bimeze neza yego mama ahubwo
kute shop
yego ndababwiye ni kuraje mwese nubwo ntarashika hariya anyeje we umuga ntacu ndaryoherwa abandi
aya wewe natangiye kubona barungikira n'amakompyuta ameze neza amatelefone wewe ni mbuda kere gutse peri nawe ngo hakujya bakwibuke
je sinkerebutse vraiment bo sinovuga ngo sinkerebutse no ndakerebutse ariko gusa mba ndi mu kazi mba ndi mu bindi nta mwanya ndonka ndonka umwanya dimanche nawe none nakubwiye ko mba ndi kumwe n'abana banjye kubera ko nshika saa ndi mu ijoro mpeza akazi 17 nkaca ntegera imodoka hari igihe mara n'isaha nkirindiriye imodoka kwimanukana nkaca nshika ino dufate nka saa moya n'inusu niho nshika rero iyo saa moya n'inusu nta kazi nojya gukora nta filime nojya gukina
ntabwo uritanga kumba uritanga
kure nditanga n'ukuri
none gabere ubona gute ko bino bintu wavuze yuko ari passion yawe kandi bikaba hari abo bitangiye kugaburira ese woheba secteur urimo ukabyinjiramo neza kabisa wese kuko mbona ufite n'igikundiro mu bantu nawe ukabibamo ko bitangiye gutunga n'abantu kugira koko ukore filime mu buryo bwagutse
oya
haraho ubona
oya sinoheba kuko hajya ingendo y'undi iravuna ndashaka kuvuga ngo ngira mere nkanaka ugasanga sinshitse imana ntiyaduteguriye bimwe bacu usanga jewe nkubise pa imwe undi yageze hariya hejuru rero umvuga cyo usanga nikuye hahandi kumbura nane no kubikora byose bigakunda none nka ntihariho badodaradandaza kongera gakina filime
kandi bikora neza
kandi abikora neza byose biramufasha rero nka jewe ndashaka kuma hajya nkakina na filime gusa ni kubera ubu
ariko wumva yuko nawe urabyivugira yuko umwanya nturi kurabikwemera neza ubwo abafana ntibazava bakubura kandi batangiye kumenyana nawe ibikorwa byawe bakarindiramo umwaka wose
oya ndabasabye imbabazi oya nta mwaka nzosubira kumara oya oya vrema imana ifashe
niba uri buri basi nk'inyuma y'amezi ane bazose barabona akantu kabakubise
ane
ahubwo mbere nasomye muri komenti zawe mbona abantu bari kubarifuza ko watanguza seri ntakuntu ntabwo nawe wabakubita agaseri bakama baronka utu epizode nubwo bacotoronka burindwi basi nk'inyuma y'ukwezi bakama baronka
seri rero ntafite umuntu amfasha aha Nayo nokora kubera. Eh, urya mwanya wanje pe ngora. Nkora filme ihera kubera ko mvuga nti ndafise iminsi ibiri mu kwezi cyangwa itatu ndafise no kuvuga jewe bana nkubu ndi mwikonje natashe jo mwijoro no kuvuga uyu munsi ndi free yabandukina nari gukina nejo samedi nokinye na dimanche iyo nico gituma mvuga nti nkoze filme nokora ihera kuko iyo ndashaka kuyikora muri iyo minsi itatu idaheze nkaca ndindira nka dimanche nkaca mbandanye bwa seri nabo bafana bashaka kundwi kundwi ona ntuze fani abatebaje indwi imwe ntabaye yo mu message yabamwishe
wewe wanga kwiteranya nabo
nanga kwiteranya nabo hari wambwiye ngo ndaguhaya gasabone ngo wihende uzontera irungu
oya bagasabone ndakaguhaya
nyandi kiko nyene ngo ndaguhaya gasabone ngo muga wihende uzontera irungu
kabisa
nkuyo vraiment ndaguhaye pore kubera
yo
ubu nyina ntashongira nkore
bakugira utsitare ku babosi bawe bazakwirukana ku kazi
oya vraiment nzokora mugabo ni nko mu mezi abiri atatu ariko ubu nyene muri uku kwezi kw'icenda ntibikunda ariko nko mu mpera imana iheza giye nta uzi imana imana ishatse kugushira kwa maboko yose ubona ibintu bigeze fresh aho usanga ndarose duhera nshire nja gukina
imana yari yagushitse ko je nambise ngo kuri mu bantu bakorera gatubutse mu bikwa gukora
abo ni bande gamonana abo ni bande
kabira naboneka urabyimitaho uri kurakoresha filme ni ikintu kiremereye ntushobora gukina filme munsi y'imiliyoni zitatu ico kintu abantu
bakeneye ni kwiniga
ahubwo abantu bakunda bino bintu bazabara nabaterere
yego
pre je nibaza yuko beri iyo sabone bavuga iyo nyene ntihagije muri Tanzania niho umufana akunda mu artist arashobora no kumusanga mu iraka muha kontake y'imodoka nshasha akamushopingira akamwambika arabantu bazi yuko gufana ariko kumuvuga gusanga ndagushigikiye abarundi bahakwa kwishuza n'ama like n'ama views
cha je naho ntoronka iyo kontake nkaronka na ordinateur wase
wojo ko pero mvati kano kanonda gakuye mu bikorwa byanjye
ego nuko kuko urana filme ndafite filme nyinshi zishika kuri nka 10 zanditse mugabo zanditse mu ntuze mu kiregistre bya bitabo urumva hari ngihe bigishaka kunyagirwa cyane kigatabuka urumva mugako yako mba ngifise ide mu mutwe cyansanga ntibagiye cyane ariko filme zanje no kuri zanditse ngaho mu gipapuro
ariko ni je mbona nkawe wo kwinvestisa mu vraiment nti wo muhombera ya bakunzi ba Fresh TV mu dropping muri comment Belize muramuzi kandi hano sikina wikwa Belize
Ya muri mu mfakazi niho nitwa Belize eh
ako ntaco uwo bariko bararaba baramubona
yego
antu kabarabonye uko ushoboye n'impamvu ufise n'abafana benshi
yego vraiment
nabonye bagufashe kudodora nabonye muri bo ndazi hari abantu badukurikirana imana yahezagiye babino bintu babishiremwe n'amafaranga koko ababikora baronko nubwo watakinini woronka basukora byinshi ubandanye kubaha byinshi kuko n'umwe nimba ariko barakwishuza series ngo ukore mu buryo bw'amaseri urose agafaranga gashoboka no gumvise umwanya ukoye wozi kubita wati muri ara shooting
amwe cyo nodikora
eh none se mutara muca mugura n'ibindi nibeke
no niyo ndi no hakorera
eh okay
bibaye ngombwa nokorera niyo mba ndi mu rumonge nkakora ijoro kuva 18 mba munavuye ku kazi
kabisa
ndashaka gukora
so binaboneka yuko ubandanya no vuga uva mu bwizo ja mu bundi kuko wamaze no kuguruza lebo
ngira ngo
bamaze no gutanguza lebo je barabe no gapira baraza kubibona ya n'ikintu kidasanzwe yitwa ngo duhezagire hejuru ngo dudu
bo ni dudu niyo ya duhezagire ni abbreviation
hejuru ndabona umuntu ameze nk'uwicaye ku kantu bariko baramusuguma bisigurike mbona mengo no muri kara hindu wundi hama ibintu biraza gukorokera hasi kwa kuri yorogo yawe
bo urabona aka mbe bakitagute aka kubanze kuraba kuba
nanje karanjanye kuzana ngo
nabona kwa nyi ba filme aka umuntu wose akabonya aca bona filme
ego
sivyo ndakibaga ingene bakita
bo ntacho
okay barakabona
barakaza
mba barire basabirancanze karanyitse ngira kariko karanya
n'umuntu wese kariko karanya kwezo n'umuntu kwa Kenya magome biratutse
urumva urabona hariko amaboko hari ukuboko kutanze gufise gufise n'ukwakiri ni kuvuga imana ishobora kuzompezagira muri filme ni rogo nakoze mugayi janye n'ubuzima nsanzwe mbayemo janye n'ubuzima nkunda ijanye sigana bivuga ndabikunda tu
ni nk'akantu ka ugendera ko mu buzima kenshi ubuzima ukunda
yego
nka bya bintu umuntu avuga ati je kujya mu buzima ngendera ku bintu nibi nemeriye
nukuvuga iri jambo ndarikunda ndafise na groupe yindi nsanzwe ndimo yitwa tubiteho nukuvuga ndakunda kuba hafi y'abantu batitaweho nukuvuga iyi nayigize kugira nivyashika imana ikampezagirira muri filme Nina hezagirwa sinzokwigumizeko
nzokwibuke ni waronka nabandi baronka
apana abanda bari bo bose
abari muri yo group yawe
apana bari muri group yandi
aba bantu bari muri level nera
yego urabona uyu numuntu ni kimuga
akora
sunikwa kuvuga na bakene bo kugwego go hasi uyu numwe na wimfuvye yikoreye udukwi urumva no kuvuga nifuza ko mpezagiwe je ku ruhande rw'iwanje nabo tuzoba turi kumwe twohezagira abandi mugabo apana twebwe gusa n'uwundi muntu wese ni byiza ko uhezagiwe na uro nk'uhezagira sinzi ko turi ko turatabara
ndacumva cyo kintu
no kuvuga hariho abantu turonka amahera ugasanga urasumye stock y'ukwezi sivyo ugasanga hari umubanyi wawe adafite n'ibyajya sasita ni cyo kintu nshaka gushikako wowe nyimba imana yaguhezagiye hari umuntu wajya ariko ararizwa n'inzara muhe base bya sasita cyangwa ibyo mu ijoro ube wirangirije devoire y'iwawe niki yirogo yanje sigura si ukuvuga ngo nguhezagiye uhezagire ujya wundi muntu akomeye ashigize ikintu ujya muhezagire bisanzwe kubera bigutuye yagusabye mugabo wa wundi nawe utoha umutahe ngo adandaze sibyo cha wa mukecuru wa mpfakazi atakifise nguvu zo kuyerereza agaseke ku mutwe wa mwana toja kudandaza ivyema canka amagi fata isahani yinjya ku byo wasigaje ureke kubimena umuheko nico isiguro
ndimba niko ndabyumva mugiye gukora nka groupe ufite hari kindi yindi brand yiwawe nibindi bintu ugiye gukora nka Lisa Berries mugiye kubibamwa gute dufatiye kuri iyo brand utanguje
jewe iki je mana je numvume ngo nabirebere mpapa ndakivuga ko cyane kuko nashatse gusa guhindura irya zina irya Lisbeth's official
no kuri YouTube byamaze guhinduka
narahinduye nahinduye nashatse kuyita ukunyene yitwa duhezagire
kuri YouTube
niyo iriko kandi nakubwiye ko ndabikunda vraiment ndanabiviva ndanabibamwa
ndazumva n'ibintu cyawe kwere
yego rero nshaka ko Nina hezagigo sinzo kwigumizeko
nabandi bazabashikira
yebana
ni ikintu cyiza cyane novuga imana ikuje imbere bigufashemo kandi koko nibyo niko ndabwira abantu nimba mutangiye kugira imigambi nkiye yo kumva ko ibintu muri ko murakora abandi baronka ko mukwiye gushigikirwa for instance ako gapira ni na keza nk'umuntu ya gafise design nziza je nago akunze
ariko
mbaye ndisabira kan ndanavugire n'abafana uwo gakenera haba kukagura no mu buryo bwose yogakura he
uwo gakenera yo ndondera
yego no havutanga nimero zawe boyagamuka no ndatsanga ufite ama message nk'ibihumbi bibiri urumva wowe cange nimba tacho byo twarwitanga
nimba sadje ntacho byo ntwara vraiment ntunze telefone yanjye iriko kuri YouTube ntwa ndahize Elizabeth nashitse ko telefone yanjye munsi
YouTube yitwa
no pana YouTube Facebook
rero bokaronka kurangahe nimba kagurishwa cyangwa uvuga ati muri bwa bugira neza no bagabira
oya sino bagabira sino bagabira vraiment hano bambeshe nanje kuko nagakoresheje ku mahera ejo gusa uwo ugashaka nifuza ko uwo muntu yo bagashaka yomera uko gasigura sivyo ntakambare kubera ko ari umufana wanje ntakambare kubera ko ari umufana wa filme ahubwo akambare kubera ko yumva kwiye kumera nk'ujya muntu adashaka kubika stock mu nziwe ashaka gufasha n'umuntu umwe basi mu byo yahezagije
ni ukuvuga ngo niko mbere ko ndanabyumva nimba nuwaza kukagura binashobotse uko abishobojwe anaterere agire n'intererano kuko nawe urumva hari abandi bantu bagiye kuguhanga amaso uzaba uri kuranafasha imana niya cinzira nk'uko nabivuze reka guhezagirwa n'ibyo nyene bitoshye
kandi simpaka je ngo nzokure muri filme gusa naho nokura handi
woronkera n'ahandi
kubera nubwo nokura handi uwo mutima w'iki gicapo ndawufise yego ariko sinitafye sinitafye mugamu sanda
nicyo nagenda kubaza ati wamaze no guhaguruka oya wawitabye nuko nyina turitabye umuhamaga
bose ukwitapa ubuze kwitapa se
Ah, nabyumvise naringize ngo ngura ngo nti nabona
nyinshi
ngo nti witavye.
Oya sinitavye
kwiyemera. Ah, ni okay. Ah, naringize ngo nguvuze ngo nti witavye wo muhamagaro kandi wamaze kuwitaba.
Ah, uyu ni uwanje uri muri jewe. Ibi nje nabyumviri ama ndabiho umuntu abinkore.
Okay. Cyumviriye akantu kameze neza.
Yego.
Beri rero wa turi kumwe burya nuko kurekura byogorana. Bano para ko gumatu agabukanira kuko nimba abantu babibonye uri mu bantu anyway baganira. Bazikuyagisha abantu bavuga neza kandi utekeye byinshi uba wobwira abantu numva no koza kino kibazo dusa nabarangiza sinzi nimba hari ibikorwa n'ubundi bishasho uri kurategura nyuma ya filme bariko barakunda yawe wise ngo noir blanc ya kugira navyo babyitege canke nakandi kajambo umva twohereza ko kabwira abafana bawe
filme bigenze neza imana impeza gina kugiye ko ejo nshaka gutsitara amahera kandi ndatsitaye nubwo mfise utuntu dukeneye amahera twinshi mugabo kubera ko namaze kubona ukungene bariko barakurikirana ibikorwa byanje ndumva umengo nk'icoma amahera na fendi mwano cankina nuko uvuga ndose amahera gusa cyantako ibikorwa nakugiye ko ndabiranditse ndazifise nyinshi zanditse byosaba gusa ko nkosora gatoya nkacisha ku byisho ubundi ziriho zanditse zirenga nka 10
mbe uge urabandanya mu mufakazi cyangwa ugiye gukora ku maproje yawe gusa
sinshaka guhagarika naratanguye season 4 nkaba ndayirimo ntavyonzi ko ndayirimo nkaba ndayirimo nzoyibandanya mugabo urumva mbandanije mu mfakazi jewe nca mbanza guhagarika kuko umwanya wanje wo mu mfakazi bawuronka muri fendi mu gusa mba cangira ndeka gukora
sinzi nimba hari kandi kajambo umva ubwira abafana je mba numva abana bimaze
abafana ndabakunda cyane imana ibahezagire hama babandanye bagira sabone kuri duhezagire narahinduye ntikiri Lisbeth's official ni duhezagire ni irogo nyene niyo iriko kuri kuri profile
iyo sabone bayigira no kuri Fresh TV ubibutse bayigira no kuri
Fresh TV
nade tuba
nani bagiye birimo nyene kandi uri mu bantu bamaye ibiganiro bitangoye abandi birangora
Bere tukushimira cyane kuba witavye ariko wibutse n'abantu imboga zawe ngurukana bumenye ukoresha uko witwa kuri Fibi ho ndibuka ni
ndayize Lisbeth ngo nta nibindi nkoresha
YouTube yo wahinduye twumvise ni
duhezagiwe hama nongera nsaba abantu abafana bariko barandaba umwe wese ahaherereye nubwo atogura umupira nubwo ato bari muri filme ariko imana gusa wagiriwe ubuntu imana ikaguhezagira ndaba iruhande rwawe ko hari umuntu bitagenze neza umuhereze umurango umwe gusa arashimira imana singombwa barundi bose tujye gatatu ku munsi
kabeza tugushimira cyane kuba watwitabye neza rero ko nejo tuguhamagaye uzogaruka no
kumanya wose muri bake bampamagara urazaho narondera ibiganiro nkabibura
oya ubu rero ugiye gukora byinshi kuko twe dutera n'umugisha kandi dufite amavu tuvuye hano no munsi ucuko ari n'ikindi
ya Yesu
turangije dusenga
yego murakoze cyane
tubashimire namwe bakunzi bacu bakunzi ba Fresh TV bakunzi ba amafilme y'uBurundi n'abakunzi ibiganiro bya entertainment tubasaba kubandanya mudukurikira muri benshi comment zanyu turazikeneye kugira twumve ibyumviro byanyu ariko kandi munasharinge bino bintu bigere ku bantu benshi mwakoze cyane kudukurikira we love you
This is Flash TV. We shine to progress.